ma Kisumu oyango ni gin kod hikruok moromo mar rwako welo mabiro wuok e pinje mopogore opogore mabiro e romo noero mar Africity e boma ma Kisumu. Wach ma kamaendi ogol kod jawach e loo sirikand kaunti ma Kisumu manoero migosi Alois Agira ka olero ni kuonde nindo, yore kaachiel kod kar romo kata conference center duto oseiki mar rwako welo goeko kochopo e dwe mar abich higa nieri. Migosi Alois bende oyango ni romo noero mar Africity en ginoero mabiro kelo ber mathoth ne jogo mabende odak e boma ma Kisumu kod alwora mare. Ka jo ohala kaachiel kod jothumbe bende biro yudo thuolo mar uso mwandugi kod were magi ne welo ma kamago eko.
Ni Kisumu oikore kendo Kisumu dwarwako welogi, dwarwakogi mondo wabed gi nyasi mapok one matambre gi nono. To en hawi maduong' to Africity kaka wacho ni en gir jo local governments, nyaka obed no onyalo impact the local mwananchi, ng'at mantie ka, jawala mantie ka, ng'at matimo ohande matintin. So sama wantie Africity, nitie gimoro mwabro betgo kanyo ni the bazaar. Wang'eyo ni wan gi jawala matindo masamoro, kaka jinyalo chopo irgi, kata jo international delegates nya chopo irgi onge. Wadhi loso negi chiro moro e kar Africity kanyo, ASK Showground. Ma joala bro bete wakwano namba ma ok bitin 1,000 wabro gero negi kama ginyalo biro gikele gigegi giuso mondo sama jogi obiro kae johala ma magwabo yude kaka nyalo konyore. Mano ma direct to ohala moko be nitie kaka bro benefit otieno. Dhano nyalo wuok ni mondo odhi yude kata kar danje moro matin ing'e ni jaduong' ama gonduma eyo mopogore pi. Ni ang'eyo ni gini biro sama beji dhi e siasa. To be wang'eyo ni joonge pogo siasa gi ber ma gima kama nyalo kelo. Wadwa ni mondo e period no gi focus e benefits mag Africity mondo siasa nyalo kao backstage matin e period no. To be mae kwayo mwanyalo bet gone jopiny nikech wang'eyo kaka gichalo. To ntie jowa miluongo ni artists. Ntie kaka wapango negi program jok maweri, jok mantimo various artistical programs, spoken word, ang'o gini. Wabro bet negi gi kama gitime performance the whole week. Mondo jok mubiro ka benya neno kaka jowa perform. Giwuoge kaka